yako umwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo iyo gukumirana iyo kutubahana tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu busa cyane kubafunga bitajanye n'amategeko kutuba umuntu ngo nuko atifise ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha.
Abarundi baracyatotezwa baracyafatwa nk'imbohe ntibafatwa mu iteka ryabo barahohotegwa baricwa barafatwa ku nguvu nta burenganzira na bukeya bafise utabanje guca mu bintu by'imigambwe bwa burenganzira bwa mbere bukomeye urazikorewe uburenganzira bwo kubaho umuntu abasinduka ntibuca ntibuca kubabara barababazwa mu majambo no mu bikorwa barabanye gutwarwa barabacira imanza za ngondagonde barafungwa bagafungwa mu buryo butubahirije agateka k'umuntu. Abarundi imyenga ayo masezerano ya Afurika ntabafata nk'uko yofata uwari
nabaramukije banywanyi bacu umwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije via misi yose. Hari amakuru menshi cyane ariko aravugwa cyane igihe ni no mu gihugu cacu c'u Burundi tugira tubashikirize muri kano kanya. Ni amakuru harabana n'agateka kazina muntu, amakuru harabana n'ubutungane, amakuru y'ivya politike ndetse n'ibiriko biravugwa ku bategetsi b'u Burundi yaba umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse nabo bafatikanije kurongora igihugu. Namakuru rero harimo ameza ndetse n'atari meza yose rero tukaza kuyarabira hamwe nk'uko adushikiye muri kano okanya. Namakuru ngira ngo hemwo kaze huwe tubana canchane ukatwumviriza uri nga mu gihugu cy'u Burundi turazi neza yuko muri abanywanyi bacu kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganyirije via misi yose. Aya makuru rero reka nkubwire zimwe mu mfunyapfunyo aribuza kugarukaho cyane cyangwa se gushamikiraho. Aho muri rusange hari abavuga yuko leta ya Evariste Ndayishimiye izoguma yishyuzwa umushingamateka Fabiano Banshijyanino ngo kuko atacu yazize atari ugukora ico arikwirwa n'amategeko. Turaza kumviriza ivyo abihwezi ivya politike bavuga kuri iki kibazo ndetse n'ibizoca bikurikira igihe bizaboneka yuko leta idashaka kurekura Fabiano Banshijyanino yahora ari umushingamateka kuri ubu ngubu apfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Turaza kuraba kandi mu yandi makuru ariko aravugwa cyane aho hariko haravugwa yuko muri rusange mu ntara ya Kirundo hariko haragirishwa amanama akomeye cyane ahamagarira urwaruka rwo muri iyo ntara nyine guhaguruka rukanga inyigisho z'amacakubiri n'ubwicanyi ziriko ziratangwa na bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ese izi nyigisho ziriko ziratangwa na nde canke se abihorezi vya politike n'icyo babona cyuba kigiye kuba inyuma y'ivyose biriko biraba? Turaza kubirabira hamwe muri aya makuru. Turaza kuraba kandi handi makuru ariko aravugwa cyane aho ndi guze kukubwira na Pierre Buyoya nawe ariko aravugwa cyane aho ahakana urubanza rwamuciwe na Sentare Ntahinyuzwa uruharagwe mu igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Turaza kumviriza byose muri aya makuru. Izo ni mfunyapfunyo mukanya ndazinya kubwira ingingo imwe imwe ariko mbere yuko tuyatangura yose nagusaba kubanza gufyonda subscribe. Fyonda subscribe nukumanuka munsi video ukaraba ahanditse ijambo sabone ugafyonda ko maze tukaraje twibanira amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba twabatunganije. Ndaguha ikaze rero wewe tugiye kubana muri aya makuru mu buryo bw'ido n'ido wewe utwumviriza uri ngaha mu gihugu cy'Urundi wewe uri kuratwumviriza uri mu gihugu cy'abanye cyacu cyose wewe uri mu Rwanda wewe uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wewe uri muri Tanzania muri Uganda ndetse n'ahandi hose janino ku mugabane wa Afurika ndagukengurukiye cyane nakengurutse kuri wewe uri kutwumviriza uri ku migabane y'amakungu waba ari ku mugabane wa Amerika cyane cyane mwe muri Canada turazi yuko muri abanywanyi bacu kandi mwafyonze subscribe nawe uri kuratwumviriza ari ku mugabane wa Buraya Asia ndetse n'ahandi hose buherereye naguhaye ikaze muri aya makuru reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa cyane irabana na perezida Buyoya ahakana urubanza rwamuciriwe na sentare ntahingiya ntahinyuzwa kwigandagurwa rya Amerika yoru ndadaye yahoze arongoye u Burundi mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu avuga ko ubwo rubanza ari urwa politike kandi ko ngo muri rusange ruhonyanga amasezerano ya Arusha bene uburenganzira bwa kiremwamuntu ku bijyanye no kuronswa ubutungane ubu yahoze arongoye igihugu yemeza ko agiye kungururiza urubanza muri sentare yo mu gihugu canke se mpuzamakungu tukaba twabibutsa yuko Petero Buyoya be n'abagera kuri 15 bari kumwe muri iyo dosiye yandadaye baciriwe umunyororo wo guherayo abandi batatu bacigwa imyaka 20 y'agasho ndetse n'umwe yejejwe nk'uko twagiye tukunda kubibashikiriza mu makuru yacu urubanza rero muri rusange rukaba rwaciwe abagirizwa nka bose batari mu gihugu bakaba bakatiwe kuriya indishi z'akababaro ingana ni miliyaridi zirenga ijana z'amarundi makuru kandi yandi ariko aravugwa cyane ko birabana no kwibuka imyaka 27 iheze umukuru w'igihugu ndada yagandaguwe ibirori byo kwibuka uwo munsi bikaba byatangujwe n'inkuka ya misa yasomwe na Musenyeri mukuru wa diyosese nkuru ya Bujumbura yitwa Gervasi Banshimiye ubusa kuri paruwasi Saint Michel muri iyo nkuka rero y'imisa Musenyeri mukuru Gervasi Banshimiye ubusa yasavye abatware igihugu uyu munsi ko abasubiza agatima mpembero bakisuzuma bakaraba aho bageze muri demokarasi bafatiye ku ntumbero ya perezida Ndadaye
ku munsi nk'uyu wo kwibuka incungu ya demokarasi nyenicubahiro perezida Melchior Ndadaye kituremesha nuko twibuka iyi ncungu ya demokarasi nk'umuntu yari yitunganije neza ubuzima bwiwe akabwerekeza kugufasha igihugu ciwe ngo citunganye neza kandi gitunganirize neza abacu babane mu mahoro kandi abacu bose bashobore gusangira ivyiza vy'igihugu atamwana n'ikinono
twibaze tuti mbega nk'ubu ko turiko turaninahaza perezida Melchior Ndadaye nk'incungu y'u Burundi tukaba ico twagumije kuri we ari demokarasi mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadukeza yosanga twakindiye aho turi nk'isekuro canke yohapasanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge
reka kandi ndabibutse yuko kwiyenekereza rya 2021 gitugutu umwaka w'2019 1993 hari abanyeshuri barenga 150 bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye ryo ku Kirimba barishwe mu bunyamaswa baturiwe ariko rero ibikorwa vyo kuja kubunamira abo banyeshuri nyene nk'uko vyahora bikorwa bikaba vyabujijwe n'itegeko rya buramatari w'intara ya Gitega amakuru dufise twatojerekana neza yuko ishyirahamwe rirwanya ihonyabwoko ase genocide igisata ca Canada giyamiriza iyo ngingo yo kubuza kunamira abo banyeshuri ibyo rwose rero ngo rikabona ko ivyo hari uguhohotera ababuze ababo ico gihe mu kubabuza nyine kubibuka mugihe Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe ACE Genocide kirimoso igisata cha Canada abisigura muri ubu buryo.
ACE Genocide Canada ibona yuko iyi ngingo yo kuza ACE Genocide kirimoso gukora ibirori umuhango wo kwibuka abanyeshuri bazize ubwoba bw'abatutsi bagaturirwa yuko bijanye n'ibikorwa byari byasanzwe bigayitse bikorwa n'iyi n'intwari hari yahawe n'ubwicanyi kandi bikabataka indi bigamije atari kugira ngo bizimanganye mu mitima y'abarundi no mu maso y'amakungu ikintu cyose cyo kwerekana ihonyabwoko CNDD-FDD yakoreye kandi bananye korera abatutsi. Ishyirahamwe ACE Genocide Canada riratewe umutima uhagaze n'isano riri hagati y'ibikorwa bigayitse byo mugu witwa ngo n'ukunywanisha kuvuga ukuri n'ukunywanisha abarundi severe uhari ubu aho wama na ntaryo urondera kanya atakayo kawujana udafobeje utazimanganije ikintu cyose coza kivuga yuko habaye ikonye bwo kujya kuri abatutsi kwabonye ko iyi ntwari hari ikora uko ishoboye kose kugira ngo uruhande rumwe iturubika mu bwoko bw'abatutsi ku ruhande narwo ikundwa akazi ku bahutu na ntaryo yamyibesha mbere inabeshya yuko yaje guhabuza. Ishyirahamwe ACE Genocide Canada riboneyeho akaryo kukurarika abantu bose bari mu bisata bigwanira agateka kazi na muntu mu Burundi cyo kimwe n'abantu bose bo mu buryo bwose basanzwe badashyigikiye namba yuko ho bihonya bwoko mu gihugu ko bohaguruka bokere gitutu ishamwe mpuzamakungu ni maze bayisabe yuko yoshinga ishyirahamwe y'insentare mpuzamakungu yo kwita nahe mu gahanga abo bantu yamaze kutohoza ikamenya ko bakoze ihonya bwoko mu Burundi cyo kumara abatutsi wakari ubuze mu nzego zitwara igihugu uhere no mu biro by'umukuru w'igihugu.
Kwigenekerezo kandi hijya 2022 nyene ku munsi w'ejo gitugutu mwaka niho hahimbazwa imyaka 34 yeze hagiye mu ngiro w'amasezerano ya Afurika arabijanye n'agateka kazi na muntu ndetse n'akabanyagihugu abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bakabona ko abarundi kugeza uno munsi badashobora gushika ku burenganzira butangwa nayo masezerano kuko nguko batwawe nabi
abarundi baracyasotezwa baracyafatwa nk'imbohe zibafatwa mu iteka ryabo barahohotegwa baricwa barafatwa ku nguvu nta burenganzira na bukeya bafise utabanje guca mu bintu by'imigambwe ngo yaburenganzira bwa mbere bukomeye urazikora uburenganzira bwo kubaho umuntu abasimbuka ntibuca ntibuca kubabara barababazwa mu majambo no mu bikorwa barabamye gutwarwa barabacira imanza za ngondagonde barafungwa bagafungwa mu buryo butubahije agateka k'umuntu abarundi imenga ayo masezerano ya Afurika ntabafata nk'uko yofata uwamurundi mu gihe ababajwe ajya amasezerano ya Afurika bayo yarenze ko yategeze kuronka uburenganzira bw'ukwitwara ati imarashyizeho amategeko igihugu cya bica bibahirije none nditwaye ariko rero ntibafite n'uburenganzira bw'ukwitwara kuko uburundi ntibwashyize ku gikomo mu bwemezi ingingo ya 34 agace kayo kagatandatu gaha uburenganzira umunyagihugu yuko yashobora gushinga urubanza cyangwa amashyirahamwe ko ashobora gushinga urubanza mu gihe igihugu kiyarenganyije. Ayo masezerano rero ya Afurika bari bakwiye gusubira kuyasoma hanyuma bagasubira bagasaba akubahirizwa ako gace kagatandatu k'ingingo ya 34 aho umunyagihugu nta burenganzira afise nta n'ishyirahamwe ryo mu Burundi riheza ngo rigonge uburenganzira bwo kwitwara.
Nkuko nari nabikubwiye mu mfunyamfunyo mu ntango z'ayamakuru, reka ngushitse ko ni inkuru aho muganga Jean Minani yahoze ari umushingamateka mu ntara ya Kirundo ahamagarira ugwaruka ko muri iyo ntara guhaguruka rukanka inyigisho z'amacakubiri n'ubwicanyi ziriko zitangwa na bamwe mu barongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abivuze inyuma yaho amanama amagarira ugwaruka gumbanira kure kugandagura batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ayo manama aguma akogwa. Uri hejuru yayo rero ngo ni uwitwa Abel Aishakiye arongoye ugwaruka muri iyo ntara. Ku bwa muganga Yohani Minani uyatanga izo nyigisho ngo adakurikiranwe n'ubutungane leta ihari izo bibazwa.
Ibyo bimubera mu Kirundo cyangwa bikaba bimubera no mu zindi ntara nibara n'ukuri nibara mu Burundi hakiri abantu bashobora kwigisha inyigisho nk'izo zisobanura abanyagihugu zikabateranya kandi zikigishwa zivuga ko abo badasanga ibyiyumviro bo bica twarasubiye nyuma cyane mu rundi rwacu twarataye akaranga turibagirwa cyacu ubuzima bw'umuntu abigisha nk'iyo ibyo bari bakwiwe guhanwa umwe biboneka ya leta mbyeyi uri umukuru w'igihugu ubu azararata ninde yoyemera haciye inyigisho nk'izo uwo muntu akwiye guhanwa n'ingoga maguru masha adanywe naho ni ukuvuga ko ari leta yose izo bimura byigisha izo bimu migambi ya leta kusaba rero urwaruka rwo mu Kirundo izo mbonera kure ko zizokwemera na gatoyi inyigisho nk'izo na cyane cyane kuzishyira mu ngiro kuko zimenye neza ko umunsi w'amahinduka ko bizohinduka ntibizoguma gutyo ibyo byose bizobakurikirana ukumbuye yabibigishije atahari ngo abyishure cyangwa naho yovyishura bakishura byinshi kumurusha kandi ariwe yabibatumye baravyanka turasabye bavyanka babitera ibyatsi nk'uwo yabivuze turasaba leta ihari ko yokuri kushoboye kose kugira ngo hagarike uwo mugambi mubi uwo mugambi ugayitse kuko bamenye ko impera n'impera bamwe barakora ibyo bazovyishura
ngo leta ya Evariste Ndayishimiye izoguma yishuzwa umushinga mateka Fabiano banshijya nino kuko atacu yasize atayo gukora ico arekurikwa n'amategeko ivyo bikaba bishikirizwa na Inosa Muhozi arongo ishirahamwe rijejwe gucungera ndetse no kubahiriza akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru OPB nkuko cyagiye biboneka agasaba rero irekugwa giwe co kimwe n'abandi bose bafunzwe bazira ivyumviro vyabo
ihagarikwa rya Fabiano Bansijya nino riza kutwibutsa ko ibibazo biri mu Burundi kuva 2015 mbere byatangwa imbere yaho 2010 n'imbere gato bikiri byose kuko nta bwigenge bwo gusira ibyumviro nta bwigenge bwo kumenyesha amakuru abantu baricwa iminsi yose ibizigo bitorwa mu nzuzi abandi baraburi irengero abafatwa ku nguvu abagore barafatwa ku nguvu amabohero yuzuye abantu 2000 bazira ibyumviro byabo banciye nino kubona afungwa ku bintu yavuze ari mu nama nshingamateka kandi akingirwa n'amategeko birerekana ko mu Burundi no munsi hari intwaro igendera ku nzigo n'ikibi cy'abayoboye igihugu atari indi tegeko ririho mu Burundi abayoboye igihugu no munsi bashaka kwica uwo bashatse bashaka gutoteza uwo bashatse nk'uko basanzwe basahura n'ayandi mabi bakora banciye nino rero yabaye nk'akarorero k'umugabo afise iteka ashikiriza ijambo aziko ritanezereza bariya abantu kandi aziko ashobora kurizira mugabo azi neza ko igihugu cyose ari cyo kiyumvira ni umuntu rero w'iteka yarakwiye kuba ahubwo ari atera iteka igihugu niyo leta arikwiye kwishimira kubona yidegembya aho kwibaza ngo hari cyo bagize mu kumuta mu mvuto nabo bitaye mu mvuto kuko bazokoma ariko barishuzwa uyo muntu atakinda zira atari byiyumvira yashikirije mu byo yarekurirwa n'amategeko narekurwe cyo kimera abandi 2000 bafunzwe bazira ibyiyumviro byabo
nabibutse yuko Fabiano Banshijya nino amaze iminsi 14 apfungiwe mu mpimba akaba yagirizwa kugumuka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gutyoza inzego Fabiano Banshijya nino akaba imbere yuko ajanwa mu mpimba yaramaze iminsi 6 mu gipolisi kijejwe amatohoza besera gushika uyu munsi akaba atarashitswa imbere y'intahe ngo aburane ku byagirizwa ayo ntamwe makuru yariko aravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkabashimira wowe tuyabanyemwo ndetse nanagusaba gufyo nda subscribe kugira ngo igihe cyose turonze andi makuru urajuba mu mambere bayaronka mu kanya ndaza shutsa ko n'andi makuru yose ariko aravugwa ijyari no turiko turabakorera ko amatohoza